En okinyi maber mwaromo kendo e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 23 dwe mar 11 higa mar 2020. Makeloni chenro ni en an, Chris Owino. Kaka pile, wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation, kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo, wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro marwa wacho oboke mar The Standard en ni, Horror of Teens in Party Orgies. Horror of Teens in Party Orgies. Ne en buok bang' ka rowere maromo 44 manie kind higni 10 kod higni 17 ne ojuk katimo party e kaunti ni ma Nairobi. Kata kamano gima ne oweyo ji gi buok en ni ne oyudi kwong, njaga kaachiel kod rabo yunga mathoth e ot mane oyudie rowere maromo 44 manyiri mane bwo hik 11 kod higni 17. No jukgi ka gitimo party e boma ni ma Nairobi. Kata kamano gino mane oweyo obila kod buok mokalo en ni ne oyud rabo yunga mano condoms, kwong kaachiel kod njaga mathoth e ot ma nyithindo manyiri gi ne time party. To nyithindo manyiri gi gin rowere manie kind higni 11 kod higni 17. Manyiso ni magi nyithindo manyiri ma pod somo e kind klas 8 kod klas 12. Ema noyud katimo party to ne gin rowere maromo 44. Timo party to ne dak obuogo oganda mathoth. Gima ne obuogo oganda kod obila en ni ne oyud rabo yunga mathoth, kwong kod njaga ei ot ma nyithindo matindo manyiri gi ne time party. To ne gin nyithindo manyiri maromo 44 to gin e kind higni 11 kod higni 17. Manyiso ni magi nyithi skul manyiri ema ne timo party. To ok ne gitim party godiochieng', ne gitimo party gotieno. Mabiro bang' ka nyithindo manyiri maromo 7 be ne nyocha olal e yo mok ong'ere to bang'e ochako duogo e gwenge ma Kiambu e juma mokalo. Ma en gima noweyo obila kod buok mokalo. Bang' ka ne gimako rowere manyiri maromo 44 mane bwo kind higni 11 kod higni 17 katimo party e ot moro. Kata kamano e odno ne nitie rabo yunga mathoth, kwong kod njaga. Koro penjo en ni jomage mane tiyo kod rabo yunga gi? Nitimo ang'o kod rabo yunga gi? To mage gin nyithi skul mane kind higni 11 kod higni 17. Njaga gi, jomage mane tiyo kod njaga gi? Kwong, jomage mane tiyo kod kwong? Magi gin penjo manokelo penjo mathoth mokalo ne obila. Ka en janyuol, nyathini manyako ma ja klas 6, 7, 8, 11, 12 nyaka klas 9 oyude e ot katimo party. Maybe party ok rach, lakini rabo yunga mathoth gi ne timo ang'o e odni? Njaga gi, jomage mane tiyo kod njaga gi kod kwong? Mano penjo mialo penjri ka en janyuol kaluwore kod buok mane omako oganda odiochieng' manyoro. Rito oboke mar ariyo en ni jopuonj madongo kata head teachers ma pacho kae sani koro withgi barogi mokalo kaluwore kod kwan mag classes ma gin go e skundegi motelo ne yawo skunde dwe mar 1 higa manyien. Bang' ka nonro no oseyango ni nus mar classes osekaw kod jopuonjre ma jo klas 4 kod jo klas 8 kende skunde mag primary. Manyiso ni skunde mag primary ma pacho kae, jo klas 4 kaachiel kod jo klas 8 osekaw nus mar klese go tetete. Koro penjo en ni to kopo ni oyaw skunde higa manyien to jopuonjre mamoko dhi somo kure? Ka nus mar skul osekaw kod jopuonjre ma jo klas 4 kaachiel kod jo klas 8. Kidhi e skunde mag sekondar, bende nus mar classes e skunde mag sekondar ma pacho kae osekaw kod jo klas 12 kende. Koro jo klas 9, jo klas 10 kod jo klas 11 e kinde ma gidhi yawo skul dwe mar 1 higa manyien gidhi bet kanye? Ma e wich bar ma sani okwako piny owacho kaachiel kod head teachers ma pacho kae. Makian to kinde midhi yaw skunde dwe mar achiel higa manyien. Jopuonjre mamoko dhi somo kure. Gidhi somo e tents kose e bwo e tie yien. To nitiere skunde mamoko kata e kaunti ma Nairobi kata e bombe madongo e pacho kae maonge kata tie yien. Koro en wich bar mokwako head teachers kaachiel kod piny owacho ni e kinde midhi yaw skunde higa manyien jopuonjre dhi somo kure. Kaka achiel kuom chenro mar keto 1 meter rule e tim kata social distancing rule e kind jopuonjre e kinde ma gidhi yaw skunde e pacho kae. It oboke mar adek. Dani moro odiochieng' ma nyoro othegore kod nyikwaye kaachiel kod jaod wuode e wi weche mag mwandu mag anyuola ne. Iwacho ni dayo moro miluongo ni Mary Waiganjo nyoro okwedo nyikwaye kaachiel kod min kaachiel kod jaod wuode e wi weche mag mwandu. Kama koro ne owacho ni okia gi. Ne owacho magi e nyim doho e kinde ma nyoro doho dwa golo ruling e wi mwandu mag nyithinde. Ne okwedo ni okia nyikwaye go kendo nochuno doho mondo ochak timo nonro e wi wach makano. It oboke mar ang'wen. It oboke mar ang'wen en ni piny kaachiel kod obila nyoro yudo bwok mokalo bang' ka rowere ma nyiri maromo 44 nyoro omaki katimo party e ot moro. Kata kamano gino mane oweyo obila kod bwok mokalo en ni ot ma nyithindo matindo ma nyiri ne timo party ni ne oyud rabo yunga, kuong' kaachiel kod njaga mathoth. Gino mane oweyo obila kod bwok kod penjo mathoth e wi gik ma kamagi. Ka gikian to gigi ne itimo kod ang'o? Rabo yunga gi ne itimo kod ang'o kod nyithindo matindo ma jopuonjre gi? It oboke mar 6 loso e wi lokruok e wi ripot mar BBI kama koro nitiere josiasa mamoko e pacho kae ma sani koro geto lemo mar Prime Minister kaachiel kod jolup Prime Ministers e wi ripot mar BBI to moloyo gin jood bura. Mamoko sani jood bura kod governors sani geto lemo mar Prime Minister kaachiel kod jolupne ariyo e wi ripot mar BBI to moloyo gin governors manie thuolo margi mogik e apisi ma sani koro ikore mar dhi laro kata dhi laro lemo mar Prime Minister po nono ni okadh ripot mar BBI. It oboke mar 7 en ni jotend od lamo mar jo Islam e pacho kae, jotend jo od lamo mar Islam e pacho kae mano SUPKEM nyoro kwedo ripot mar BBI. SUPKEM en duol mar jo od lamo mar jo Islam manyoro kwedo ripot mar BBI kagiwacho ni BBI onge ber moro amora madhi kelo ne oganda ma pacho kae kendo gidwaro ni otim lalruok mathoth e wi ripot kamano kapok otere ne oganda e ombulu mar paro. SUPKEM mano jotend od lamo mar jo Islam nyoro kwedo ripot mar BBI kendo giwacho ni ok gibidhi siro lwedo ripot mar BBI e ombulu mar paro. It oboke mar 8 en ni clinical officers mago jogo machiwo weche machiwo thieth e ute thieth ma pacho kae obuogo dhi e ng'anyo kuom thuolo mar ndalo 14 mabiro kopo ni piny owacho ok omigi gik thieth kata PPEs. Clinical officers mago yawago machiwo thieth e ute thieth ma pacho kae obuogo dhi e ng'anyo po nono ni piny owacho ok omigi gik thieth kata personal protective equipments mag kedo gi tuo mar COVID-19. It oboke mar 8 bende skunde 9 e kaunti ma Nakuru ne olando jopuonjre magi maromo 114 ne ogamo kute mag COVID-19 kaachiel kod jopuonjre 9 bende ne ogamo kute mag COVID-19. It oboke mar 9 en ni piny owacho ok bi chwalo nyime higni mag dhi e rutaya ne jotije mag piny owacho e pacho kae. It oboke mar 10 Itoboke mar apar gariyo lose ewi Bobi Wine mano jatend kweth ma jomobal e piny Uganda. Miwacho ni sani jopiny ma en e piny Uganda sani sire lwedo mokalo. Kata penjo mathoth en ni to onyalo goyo piny ker Yoweri Kaguta Museveni e yiero maduong' mabiro. Kinyalo paro piny Uganda dhi e yiero maduong' mar kom ker kochopo dwe mar achiel higa manyien. Kendo ng'wech maratipo osechako neno e kind Bobi Wine kaachiel kod ker masani mano Yoweri Kaguta Museveni. Pacho ndiko kaachiel kod pacho somo be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard, wan kod weche tuke kama FC Barcelona odiochieng' manyoro ne ochwadi gol achiel kuom ling' thi kod Atletico Madrid. Kendo gino mane oweyo jofwamb weche kod bwok en ni bang' kane Atletico osechwado Barcelona gol achiel kuom ling' thi, bang' tugo ka tugo en gino ma oyangre ni nigatiye press briefing. Bang' tugo to jotugo madito kaachiel kod japuonj mar team mar adhula mano coach diga twak kod jofwamb weche. Koro odiochieng' manyoro bang' kane Barcelona osechwad gol achiel kuom ling' thi, kar FC Barcelona or captain margi Lionel Messi kata jotugo madito kayodi Alba mondo odhi olos kod jofwamb weche, ne gioro jatugo ma jahigni 17 miluongo ni Pedri mondo ema odhi olos kod jofwamb weche. Gino mane oweyo jofwamb weche ka ni kod bwok mokalo. Kuom weche mathoth mag tuke, warom sa 11 kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba. It oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Kama thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni classes under tents, trees in COVID crisis. Classes under tents, trees in COVID crisis. En ni dhi chuno jopuonjre mondo som e tents kaachiel kod e tie yien e kinde ma gidhi yawo skunde higa manyien. Kalure ni nus mar classes osekaw kod jopuonjre ma jo klas 4 kaachiel kod jo klas 8 kod jopuonjre ma jo klas 12. Mano dhi chuno jopuonjre mane classes mamoko ni osom e tents kaachiel kod e bwo yien kata e tie yien e kinde ma gidhi yawo skunde higa manyien. Jopuonjre dhi somo e tie yien kaachiel kod tents e kinde ma gidhi yawo skunde higa manyien kaluwore kod nok mar classes e pacho kae bang' ka nus mar classes ne osekaw kod jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 7, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 e wi kete tim chik ma social distancing e kind jopuonjre e pacho kae. It oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek pod loso mana e weche mag tuo mar COVID-19. It oboke mar ang'wen bende dhi chuno jopuonjre mane classes mamoko mondo osom e bwo yien kata e tie yien kaachiel kod tents e kinde ma gidhi yawo skunde higa manyien kaluwore kod nok mar classes. It oboke no mar ang'wen bende, piny owacho ne ochungo e tich jopuonj maromo 50. Piny owacho ochungo e tich kata oriembo e tich jopuonj maromo 50 e pacho kae kuom ketho chike mag tich e pacho kae. It oboke mar abich en bwok kod ich wang' bang' ka rowere matindo manyiri maromo 44 ne omaki katimo party e ot moro, e ot mane oting'o kuong' njaga kaachiel kod raboyunga. It oboke mar auchiel, chenro mar choko sei mag oganda maromo 1,000,000 ewi ripot mar BBI nyalo chakore jumani. Kendo chiefs kaachiel kod assistant chiefs nyalo ti kodo e choko sei ma kamago. Nitiere chenro mar chako choko sei mag oganda maromo 1,000,000 ewi BBI kochakore jumani. Inyalo paro chenro mar choko sei mag oganda norubeni timore juma mokalo, kata kamano ne ochwale nyime. Kata kamano maling'ling' mwaseyudo ka jofwamb weche en ni chenro mar choko sei mag oganda 1,000,000 ewi ripot mar BBI nyalo chakore jumani kendo inyalo dhi taye kod chiefs kaachiel kod assistant chiefs. It oboke mar abich lose ewi ywaruok e kind anyuola mar mosenindo Justus Murunga mano jaod bura ma Matungu. It oboke mar apar Lolwetv achiedh nadi mokwako lakteche ma pacho kae bang' ka lakteche osedhi nyime kod ng'ielo rengo kaluwore kod tuo mar COVID-19. En achiedh nadi mokwako lakteche pacho kae bang' ka lakteche ariyo bende nong'ielo rengo e giko odira kaluwore kod tuo mar COVID-19. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo be ni oboke ni mar Daily Nation kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar Daily Nation, IMF omiyo piny Kenya chike matek manyaka gilu eka gimi piny Kenya hola. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Uhuru lays bare crime surge in security report. Ker Uhuru Kenyatta nyoro oyao yanga report malose wi chal mar arita kwe ma pacho kae kama ker ne owacho ni josiasa osechako loso kidienje mag jonjore mopogore opogore pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ker no owacho ni josiasa osechako loso grube mag jonjore mopogore opogore magidhi tiyo kodo e chwalo agenda margi mar siasa e yiero maduong' mabiro. It oboke mar ariyo, jotend ute lamo mar jo Islam e pacho kae nokwedo ripot mar BBI. Jotend ute lamo mag Islam ne okwedo ripot mar BBI. It oboke mar ang'wen lose wi chal mar arita kwe pacho kae. It oboke mar abiriyo, jood bura mawuok e gwenge mag Kenya madiere kata Mount Kenya region ne ochako chenro mar goyo debe ne report mar BBI e counties apar e pacho kae. Mano bende makelowa e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Warom kochopo saa 11 kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba. Ibed godiochieng' makare, nyinga Chris Owino.